ukhona lo muntu onenkinga ozena amaphoyisa noma uphethe idokotho othi impela mina kehlele ezinamhlanje ngifuna umsisi okokuqala lokho ngoba singakhuluma kanti akekho ukhona uphethe idokotho noma uphethe i-case number othi impela kehlele ezi mina ngilahlekele ngicela ukuthi umsisi it's either ingane noma umuntu noma imoto ukhona yini othi nayo i-case number yami nayo idokotho lami ngilahlekele okay akekho angithi sidlulile lapho sokuthi ke asi bakhona oyedwa oh ake sondela
Horn of Greece
bona into zakhona uphethe ini
iphi
case number ngale right uthi usuphethe case number usula kuphi nendawo SAPS Durban Central. Right, uthi uphethe i-case number Durban Central SAPS. Ulahlekelwe yini?
Sispa.
Sispa. Ngisaba. Uphethe usawu lahlekelwe Sispa. Ukhona omunye umuntu noma imoto. Oza baba. Ayispa ngiyasaba. Ayispa ngiyasaba. Ayispa ngiyasaba. Legitimate like case number.
Case number 235/2.
Okay, sizoyenza kanjena. Ngizokunaka siso wesibham ne. But eyakho inzima ngoba eyalimaza lento yabulala. Ayibona nje. Sizobamba be privacy. Lo uthi lahlelo imoto noma umuntu?
Imoto.
Imoto. Into sizoyenza ke.
Yandeni.
Izolo. Izolo. Yeah, I case number qala imali iregistriwe baba.
Iregistriwe.
Into esizoyenza kuqala sokuqala si verify.
Okay.
Yayiza leyo nto. Uzomvumela baba si before nje senze yonke into sizohamba si verify kuqala e-police station.
Okay.
Uzosivumela lokho.
Yeah.
Ngoba sifuna ukuthi uqhamu usuyibhalela into yakho kanti lento ayikho ku system. Sifuna ukuthi masi verify si police station si verify ukuthi right invalid imoto yakho ngempela ngempela ayikho lahlekile angithi.
Yeah.
Right. Kodwa kulo plastic kunani kunani plastic
kune ngubo
okay manje sifuna ukuxoxela istory lo baba lo maybe ngikuzwe kumbuzo sisi wena uzenge indaba yesibhamu kuphela wena uzenge imoto kuphela lalela lo baba ngifuna ukuya lapho ukuthi ha eh lona uzenge isibhamu lo lona uze ngemoto kodwa akazanga ngemoto kuphela there is another thing behind the scene
okay
lapha ne plastic ini lo baba lo uyagulela
okay
that's the thing ekulethelana
yeah
uyagulela
yeah
uma kodwa wakuphi
usekhaya ulele
uyena ugulela mina kuya nami ngabe sithi thina siqale siyayeka imoto yakho maybe sofake la imthandazo ngoba ngimbona edlule emhlabeni ngiyakhula futhi okusilas lo okwangempela ngiyakubona lokho kwemoto ngiyakubona but I see someone struggling to breathe I see someone struggling for impilo yakhe uyayizwa ukuthi ngithemba ungathi lokhu busy ngendaba yemoto uze uthole iphone call uthiwa akasekho emhlabeni nangesimo esehlayo uma kwehla indaba yemoto kwehla yonke leyo nto vele kunento eyireportayo ukuthi lo mama uyadlula emhlabeni lo mama uyagula kukhona into emdlayo izizomshayini yawenzakhe kwathi manje ulele phansi uyakizwa ngithini uthi umoya ongcwele lo mama bekufanele uze naye la kodwa ngesimo sokugula ngibona umreporter uthi mama ngisawufuna impilo yakho nemoto uma itholakele kuyobe kuwusizo but into engiyifuna kakhulu impilo
yakho
uyangizwa baba simsizele baba but I need you guys to choose one thing ziwu-two izinto la noma kasimsiza kokodwa simsize emotweni noma emphefumulweni kamakodwa izwani ziwu-two ngiyaphinda futhi ngiyasho ziwu-two izinto ngeke sizenze zonke ngesikhathi esisodwa sizoyenza one at a time njengamanje ngithi kunina we can confirm singaya kwakhe umama wakwakhe umakoti wakhe she is sick ulele phansi iyona izinto ezimlethela ziwu-two ngiyayibona i-case number but ngibona umakoti wakhe edlule emhlabeni so I need you guys to tell me one thing ngimsiza kuphi la
makoti wakhe
makoti wakhe ngimsiza kumakoti wakhe baba ikuphi angazi noma igama lomuntu noma yini mdakazi mdakazi
namdakazi
yini leyo indawo angizwa baba wazi bani kwamdakazi mdakazi
no nginomuzi enakini
seyayingakhona lalela baba yazi kuya ngami ngaba siphumi nophuma la ngifake iphone call manje ngifonele amaphoyisa khona lapha kamdakazi kamdekazi there is a police station lapho hayibo baba singafaka icingo manje basenzele lento sila uthi nomuzi khona imoto yakho ilahleke kuphi
ilahleke itolo kamdekazi
ngatsho lento esizoyenza mina sila hila hila Gila, uma ngikhuluma nawe baba, ngizokusiza. Ngizokusiza baba. I'm not trying to prove myself. Ngizokusiza. There's no need to which maybe strive to see, but we can prove that. Ngibona imoto yakho. Kamdekazi. Kwamamdekazi, umama umdekazi. Indawo. Kwamamdekazi, ngibona imoto yakho lapho. Ayika move namanje. Isafifile. Uyangizwa ngithi? Isafihliwe lemoto uma
yabuzo
hello boy mama
siyabuzo
mama ba ba zosinda meso baba makhala
ya
makhala Yayi ngale kwabe nje sidlule izinto
ezinzima.
Makhali
babo. Sidlule izinto ezinzima.
Sidlule izinto
ezinzima.
Baba, the main problem I have said 2011 ngomhlaka 20 November kunomuntu owashaya ngomuthi ekubangisa i-truck lo kwakufanele ube involved with car accident and you are supposed to be promoted to be manager yaka logistic ukuphethe emajakini uyangizwa ngithini kunomuntu owakushaya ngomuthi lo muntu Owanga pande kwezo wayikade driver ama truck na. Uyangizwa mthini? Angazi noma wawu driver noma wawu supervisor but there is a position owafanele uyithole wena. Uyangizwa mthini? Kunento engena ngeenyawo zakho. Yangena yahla yakubana. Yazi yazongena esiswini sakho. Lento yalandwe malawo. Kumanje uphila nenyoka esiswini sakho. Le nyoka iyakudla esiswini baba. Ikudla odokotela abantu asiboni lutho ikudle. Uzizwe nawe ukuthi le nyoka inhliziyo zokubamba inawo ikubambe. Yazi ngibona itelise emhlophe. Ngibona imoto ezobulala abantu. Ebese kuphuma amaqiniso okuthiwa cha imoto yakho. Umuntu athi angingene. That was your car. Telise. Siwa. Kept up. Khuluma baba ngisho.
CF.
Angizwa
baba. CF is the second now.
Nanso. Namhlanje ngilalanga bengisemanzini lento bengiyifihlile ngingafuni nazi bengingafuni nazi bengiyisa abazalwane ugcwele nje la sibuye emanzini bengingafuni nazi but ngaphandle kokumosha isikhathi uzosizakala siswami but to be honest with you phela nami kumele ngibuye ngikhumbule ukuthi nginolile i-inthanethi bazalwane akufanele ngihlobeke ngale kwa makhemera
yeah
bayebuka igebengu zeyibuka lento isibhamu bayabuka kusasa ngifuna sidle mina noma sidla amabodi kaTwana ngoba masiyo sirecover so sirecover kumuntu oyisigebengu futhi ngeke sisirecover umuntu noma kuthiwa unjani
yeah
uyayizwa leyo nto
noma unganginiki location ngizihambe lento ngifuna nje indawo kuyo nomazi I can go along
the rate yamusa lamukhona sesiyo
Ngikwathi
ukwethula bazalane ngikwathi ukwethula omunye wethu zakwethu la ungizwe ungizwe mkhulu phela kanini ungizwe phela kanini uyazi ukuthi ungizwe ukwisho zala nalo sisi udadewenu lo ungizwe akeni udadewenu lo amen bazalane bazalane sesothweni impi phansi angithi thina into ebalulekile into ebengiyithanda bengiyithanda kube umuntu noma kube imoto because uma kuwumuntu siyomthola sibuye simthathe uma kuyimoto siyoyithola bebi bayistripa basayistripa babaleke masikhamba noma siyithole bebi bayifihlile siyithathe angithi finish imoto yakho baba bakukhombile noma bafike bayintshontsha
No bafe bayintshontsha bengithina ngenayitona
bayigqekeza amandla akho baba mthembise awungithembise khona umfundisi la ngingamsiza I think it was 2 weeks back when we back sinapha phakathi asifundi singenzele enye into bazalwane ngimqatela imali yakhe wayithola same time wagquma wahlala 40,000 wagquma wahlala ngakusasa bengisendelwa umfana lo ugatsheni ividiyo yakhe hawe epostile Facebook ephethe imali engaka ethi ngiyambona ukhethe nizamnandaba noma njani ukuthi anginike noma 5000 yazi manje sizakala manje bathi hawu mkhulu ufuna imali yakhe kodwa nje ubo yazi ke bazala ezoyenzeka manje ne lendo dakubeni ithembisi
yeah
ngiyise thembisi mini sethembise ngishoyo manje kunina phambweni imoto izolala ithola ke imoto iyolala ithola ke namhlanje abane imoto le ngicela namhlanje to prove this ongana imoto akulona icala onganamoto cabanga ukuthi umfana walo YouTube unayo imoto onganamoto akasale vele salinda bayiphoste ku YouTube ukuthi kwenza kanani after angithi balinde nje lapha ku Dr. Kethele's YouTube channel noma balinde ku Black Life TV YouTube channel bakuthi kwenza kanani but abane imoto abano petrol njengamanje siya ka mama mama Babama umakoti wakho uzosinda umuthole isikhathi
haleluya
ngicela umakoti wakho ufike naye esontweni lasezayona emini uyazi ufike naye la but namhlanje ngicela ukukhombisa u half way side lami zokhombisa 50% lento ezokwenza ukhole uthi umakoti wami uzosinda today imoto yakho iyolala kwakho namhlanje
sekhaya
awusiphatha but manje masithola kuzoyenzakala
kuseduze
hayi ke baba mama khona la siyabona manje ukhona imoto uhamba ngayo manje noma ufuna ukugibela yami
no ngicela nje na omunye umuntu obehele
drop okay ukhona uzomgibeza ubaba noma ugibele baba
hayi
ke into zongenzela yona nizomlitha phambili siya the police station yase iyangakini mina sifuna ukukonfirm aqala lento iphethe akithi bakwami usuka kuphi
ubatshela
eKapa
yo
sample the way from Cape Town bamuzosiza ka uyazi uNkulunkulu uzoba nawe uzokusiza kulesipho esiphethe mama umkhwenyana wakho lo uzosiza ka ngicela nje ukumbeka izandla Ningile abantu uzocela amanzi nje
ikilo
ngakancela nawe lawa 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 ya lawa
manje nasiya sishwa lo maskile
moyo
kopheleza zonto ayi lawa zonto nasiya sishwa lo maskile sho maskile pelelo lo maskile
namusazongibamba njengamanje the life sesiyapi
ngamandla abantekazi
phakamiseni izandla sibusise lenkonzo yethu
thank you lord
sizophakamisa izandla zethu
amadolo sibukhonza ngesigaba
ngesigaba
sokuthi se
ngomusonga
hazi
Sivinde futhi sicela namaphoyisa azosiphelezele noma u2 noma u4 noma mangaki azosiphelezele kodwa yena lenyanga le umphuphe noma lo mfundisi lo uthi yena kwamamdikazi uma ningithathe nangibeka khona ngisho noma ningangibekanga
ya
uyavela mamdikazi la ku location ngizohamba ngelocation mangifika khona uNkulunkulu uzokhuluma nami athi hamba uye endaweni ka kodwa yona imoto yakho babe sehlathini. But it's not a serious start indawo engiyibona. Sizoyithola sambeni.
Ngishungambiza mbizweni yosonke kubanda mancane insizweni umlaphi wendabu Dr. Kehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini nduma ndumane yadume izizweni ngishungambiza mbizweni yosonke kubanda mancane insizweni umlaphi wendabu Dr. Kehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini king oswega inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push IA degree with you must utala kinto engajaheka ivela osehlulekile uloke thuthwela mele kwenza show wayisusuzwe mele dlula uKehlelezi kushawa amakhwela role model yabantu abaningi kodwa bathuthwele sebenqene uzehlisa qevusa indaba zabantu khuluma manga shono mangabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbeje mbeje inhliziyo zamadoda
Hayi.
Yona le.
Aja amaphoyisa phela dingeke.
Hayi uthika le mkhulu.
Yeah, yeah.
This is amazing.
Amazing. Yes, yes.
Putting the record of Shasantoin, imagine you when you born and has a good I go to a man. I call a rally, man, who's so we're going to waste on the back. Pass on the bus half.
Yeah. By Jessica, trust
the man, you put it here, Steve.
Yeah.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the